Icandelo somashishini abangabhaliswanga kwesemthethweni liyakhula kweli loMzantsi Afrika. Nangona kunjalo, kusekho imingeni ethintela ukukhula kweli candelo. Ngabantu abakumyinge 20% abaqashwe kweli candelo. Ngokurhulumente uzama iindlela zokwenza abasomashishini abasakhulayo bakhule nangakumbi.
Our efforts to cut down on unnecessary paperwork and bureaucratic processes, which includes the removal of the burdensome regulations and arbitrary barriers to participation.
Intswelangqesho eMzantsi Afrika ikumyinge ka-34% ukuxhasa abantu abatsha ngeenkqubo ezibacebisayo, inkxasomali, iziseko zokundoqo kwakunye nokufumana iimarike abanokushishina kuzo zibonakala njengezona zinto ezibalulekileyo kuphuhliso lwabo.
Kubalulekileyo yinto yoba ziintoni ekufuneka sizenzile sisonke, hayi singurhulumente, sisonke urhulumente, i-private sector ukanti nabantu baseMzantsi Afrika amabaqhelane nokuxhasa amashishini nee-products zaseMzantsi Afrika.
Kho abantwana amaphara ayakwazi ngamanye amaxesha uthi uthengisile akwazi ukungena athathe loo mali. So besingavuya kakhulu government xa inosenzela indawo ezikhuselekileyo sikwazi ukuthengisa.
Le ndibano ijolise ekufumaneni zisombululo kwiingxaki eziphakanyiswe ngabasomashishini. Ndingulerato Fekisi kwiindaba ze-SABC emphekweni eMpuma Koloni.